re marake ngwa teng bona ho joang ka mona re marake mona ke
Which country are you from?
Healthy food. Yeah.